Mbacho frozen. Yafusia. Mbacho free when she yana. I'm free, but do me more pa any when she a moon came papa. Now, if I send me by fit and myself, maybe I did in a moon say. I say, Utrika, I've grown a woody and I say, hey, what do my pa? Wow. It's we a master and I say, I feel no wish. Wow. It's a BMW who is a woman or Yanisan. And then you can come and say, yes, I'll be a man for the case. Me boy, na se bibi sa.
Okay, major the number because the first time I made a video, AJ will be number little bit and mean time yes I did. But the lady now, you know, a mommy motivation be say. Ni pe biati ase abiti maye bibi so pe uye determine kwa so pe so ye bibi abiti maye iti mi pese me promote lady ni number e 0240257166 the time the number na to once ye wo e mama bere wo Ghana sisi ya ye kasai a omo ti social ene ni media ena oja omo eyesile ene ne queen na lady ne ho fe brutal on dressing pon ho de wi an animu duane te no na o san dress ka ho an ese nge asim bia no woden na o ye den wasua ade we a wo ye no se o ka o feel media mi ye painter ntimi nim hawa san no ma wi a ye ka ho asemte se dan mu botokuru na o de feel a e feel a enye beta sa na lady etimi efele ka eye eho patches etimi ma nko fo size spray a wotima sun adwuma ya ne master no na wo se etimi ebo na ba so ntwo a wo Ghana ba bibia obia no wo pese oni lady edi nsan wo so nya se okope no na emu adwuma a oyɛ no wo pese wo koboa no ema na adwuma etimi kɔna nimu a yesere mu momfrɛ no na momma na adwuma enye ewo wanchi ba bibia wo no because ye boa no ma ne timi ye adwuma ne ye a ene be motivate omo maka no nom sudu omho akwa akwa wuram sanity wo Israel ha so bi bia adwuma sa adwuma na nipa no wa bi no e omko ekopatronize etone oma ne bi inti manipa na ahomeka bi e ma de tia no pa bia na o make sure say obekọ na adwuma mu akwa akwa ye adwuma because Jew one be ba ho abeton ade ye so what ya say but ye ne ekurom Ghana ho no e wi asese system no akwa akwa ye no akwa bi ti se obi e kọ soro kwa na ye twi ne ba fom nemu asofo akromfo no mumu bokro no e chiri sika chire kasa na omu hu ni se wose ye mumu fans wa bra wan sam ne nfifire ne nya sa sika no sister ya die ya wo ye ofu bi e no wete Ghana obi ti ma feel sa die sister ye enye nsan adwuma se obi kaso ye sofo we ni fe ni se nsan adwuma we mu ni ase ye mumu abaso bodi ye ni ye bo ma baso se omu nkoso no omu nye ni yie se de be ye omu nchiri ma no so be nya adwuma ye oye ni bale jinde china wo suya no so hu ebe kakra no obuanse won so wabie ni shop na one ne ba no na obuanse papa na onye kakra dia to ni boto so wati ase oye single model onye single model at least o won san djuma oye every day wan se na da agye ankotena so dem ankoye ba wa se na da agye won djuma mu eye djuma sere be ya ne nsa be kona no because ye si nsa enye djuma no enidi ntwinti mi mfa wo dadwene enko nko to Kristo so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Se o bom paye amasika bi free heaven ababa she obotom emnye possible. She the sister yi eye na munsua especially e maam wo Ghana anopa awia ayumremote aso dem na benfo nku ene ye fe ne se Yesu muja ene obinim ne concert ne omu yi ede kire mu gimu nsam sika omu yi omu de atodan e wo Spain ne America ede omu yire mu akwakwetena ho e live good life na momo ote so omu Ghana ho no mu nsesa sika no emfansuan san no dwuma bi se de sister yetima yi no me yesu o se Ghana fo ne me beya adwene a ye promote sister yi na Ghana fo man so a mo so mo betima nyan san no dwuma bi a ye mo kope binye mon fogati sa holiness fo akromfo akwa wudifo azanfo atemdidie fo mon muhwe yo mu video 123 bi no hwe ha o musika sa na holiness bi ani sa ni padu anim krono ani ani bre ni hu na aso mo ma akromfo nko a mon firi sa ansensem nim na mon bra into the physical world ni ntimi ni nkomo se nipa ni wonua ne gyan sa mot spiritual world ade be ka bia mo so mon te ase no wo se we holiness enti mo obi nye ni ti mo obi nye ne more mo bi nye sei menhye wei menye sei na nipa na wo no eye sa adwuma wei so ye holiness woman a obede no wa efela ontimi mfeleka because ye mfa ni ai skirt enko feleka obeshe trousers won de wi osi gina ho no oye den a wo de eye ewiase nioma ene efe de ka no obeka so wonye so ate ase munjai sansensem hunu no na mo mbra into the system no ni ntimi nkyere mu de e wo system no mkasa na ye kan the language of the physical world no muntimi nti ase na munja ise mo spiritual word e ka hwa mo muntimi nti ase no hwe do yonko ba oye he o yonko ba on di oye ka na esi wona odwuma ne eye a obo no enye adwuma ketoa tu benya ma o mo bese o mada agye si asofo na ase anopa awia enwumre edada ana mama ana sister ana mame no aduane na papa wa brank obetima se sa daage no e di akosua bibi ade ayama ne nkyiri manso atimanya bi se we nyina akoso wo Ghana na se possible se sister yeyi se Ghana ma ene Ghana mema enso ade o mani to form asua bibi ensan no nwuma bi a me yesu o se nka face the country kura to bitwa because say despite ne ba onye face the country da ono abu kenede o hine Japan ne ba onye face the country da John Dramani Mahama ne ba onye face the country da me amiti hay me ma me ba me face the country because me bobra mi pesika gwa ma mi nkyirima enya wo nkyirima enti saade kye na se marantie bia sori e kamu a me ba beda because ne papa abobra sana Israel hatie aban o mi adwuma ma nipa nye Israel ha sana tie minim ba bia wo sa aban na mu adwuma dia menim ba Israel ha mi mi wei no obi wo Israel ha wo se aban na mu na adwuma a wo ye no wo lo betimi ayo no so video gye adwuma mu ano wa ye video e de a kire me pa cho ba bia mi gyen e Israel fo aban na ma adwuma ye enye aban na mo bi adwuma ye wa na wo kreti wa ntiman kreti e bi dia ene na omo omo kreti ne yejufo no ene ma enye adwuma ye paano to edan ho horo wo horo ka wo twitwa glasses wo sisa bola twati ase wo cleaning ko fu fi adwuma den ana obeye construction ne no mane oma twati ase eno ene e krum ha bitima kase se adwuma wa ha ye 10 a emu 9.9 sa ne tie wo so wote office wo krum ha de ono ana se minim ho hwe nemu de meka ne se senke ye nyina ye kreti bibi e de ato ama ye nye nkyiri ma at the end of the day no country na ye fix ne ye nyina na ye fix magic bi e no free so be fix me no mi ne be fix but obi bokro no e di nsamone wo Ghana ne e de hye se adwuma na ni ho nti na wo di nsamone dia onkosu adwuma te de maame ye ti mesu adwuma twati ase wo su adwuma ama ba bia wo du wo ye ne master nice woman nice girl once na daje anko tena internet so anko yesli ene ne kwen ene wodi ayi sa adwumadi itime bo na ba so ba bi wo bia no yankopon nhira no na oma eye nhira ne mmoro so na ne blessings a obenyan me tapi bi nso kwati ase e biko maame adwuma a wo boy ne mani so brutal ne number biem yesi efe ne yaafo sua eye 0240257166 obetima frɛ no na mwa bi apeso wode boa no so wode akwa akoboa no na ma na adwuma na timi akɔ se de beya obia mfa no ho nkɔhyɛ ade ehu hiamu ɔmo nsɛ ɔmo ada agye nkɔtena asofo akromfo wodifo na mramafo no ɛna ase enkɔfa amane mfa ma ɔmo ho tika ɔmo benya no ɔmetima save ɛde ayɛ nnwuma ama ɔmo nso nkyirima nso nya bia die spirit bia no adi sika bebrɛw the holy spirit ɛbetim di sika bebrɛw ɛyɛ hard work case close me di de kɔna ba boatin
hello ebusiafo sɛ wopɛsi fita asra kyerɛ ɔdɔfo de and then now for unique laser whitening unique laser whitening. Our toothpaste to strong kwa. What did you choose? Say, and ma will see a year fita. Na a year fita non so no. Na a ye and cow bunny beer and woo no mu beer. Any tea stain, coffee stain, smoking stain, si beer. Unique laser whitening product. A be ye ning in every swammer or kama. The other man is a utuso. Na o de beer goo. O brush it or so. Now, dear Chicho, send this one in a kama. Uvia and who were no general were no sa into fra unique laser whitening. I was 079-9979-2330. Unique laser whitening or say muni seso.